Imuvi lapha ikhuluma ngogawu owesilisa osemncane owenza umsebenzi wokubheka amatshe angajwayelekile kanye nentombazane yasebenzisana nawe egama layo lingushona kanye nomunye wesilisa igama lakhe luken oyi-technician. Enkathi labo bobathathu bemendawonye ugawu wabona amadoda asolisayo apake ngemoto endaweni engekho kude nabo. Bebuka yena ugawu wabasola labantu ukuthi bayigebengu. Ugawu wavalelisa kushona nakuken wangena emotweni yakhe wadrayiva wahamba. Enkathi esuka ngemoto ugawu nabo labo besilisa basuka bamlandela. Ugawu wacindezela kakhulu imoto yagijima nabo labo besilisa benza okufanayo bamnamathela emsileni sebemjaha. Lokho kwenza imoto kagawu yaginqika yawushona phansi eweni. Ugawu otholakala elele equlekile emotweni eginqikele eweni. Intombazane ehlala ehlathini egama layo uzing wayebuka le moto ecashe ehlahleni. Ngemzuzwana embala ugawu waphaphama emotweni waphuma ezabalaza nokuhamba wazama ukusuka eduze kwemoto eginqikile. Ngenkathi untombazane uzing efika eduze kagawu wafika wamshaya ekhaya ndangetshe waquleka. Ugawu wazithola esephaphama ekuqulekeni evukela endaweni engajwayelekile ekuphilwa impilo yakudala kodwa ehlukile ngoba abesifazane ibona abasha umthetho. Abesifazane ibona abazingeli abalwa nezimpi lapho amadoda kuyiwona agada imizi anakekele nezingane apheke nokudla emakhaya lapho abesifazane bephila njengamasosha avikela abayeni babo. Le ndawo esehlathini iphila enye impilo futhi abanalwazi ngempilo yesimanje ngoba abanatechnology abazazi nezinto esisetshenziswa manje zikagesi. Ugawu wathola ukuthi ushing lentombazane yamthola ehlathini iyona indlovukazi yesizwe kule ndawo. Ugawu wayengayikholelwa leyo nto ayizwayo ezitshela ukuthi labantu bala ehlathini abantu abaze ekuthelayo ngoba befuna ukudlala ngayo ngalezi mpahla abayiqokile. Ugawu wathuka ushing nabo bonke abesifazane babekhona. Lokho kwacasula indlovukazi ushing wavele wambopha wamvalela ekhejini elakhiwe ngezinkuni okuyisijeziso sakhe. Kwathi emva kokuhamba kwesikhathi ugawu wabona ukuthi ngempela labantu impilo abayiphilayo ngempela. Wacabanga ukuthi kumele aphindele edolobheni la ngakubo ngokushesha. Omunye wesifazane oyibamba lendlovukazi igama lakhe uYanhi watshela ugawu ukuthi ngeke azakwazi ukuphindela edolobheni ngaphandle kwemvume kaZing ofike naye. Emva kokuhamba kwesikhathi ugawu wancenga uZing ukuthi amkhulule aphindele emotweni yakhe. UZing wamdabukela ugawu wamdedela bahamba bobabili baphindela emotweni kagawu. Ugawu wazama ukubheka emotweni yakhe izinto angazisebenzisa. Ugawu wathola induku yensimbi emotweni wathi kuyiphendula moyeni kanti ngephutha kuzoshayeka uZing ekhanda waquleka. Ugawu wathola ithuba elikahle lokuthi akwazi ukubaleka wagaxa ubhakha wakhe wabaleka khona lapho. Emzuzwini embalwa upetroli wemoto wavuzela phansi khona manjalo uZing wayesezungezwe ilangabi lomlilo ovuthayo. Umndeni kaZing wasehlathini bawubona umlilo bazama ukuthela ngamanzi bezama ukucisha umlilo. Ugawu wabezwa abantu basehlathini bememeza ngenhloso yokulekelelwa kokucishwa komlilo. Ugawu wazizwe necala ngokushiya uZing elangabini lomlilo waphindela emlilweni wazibhunyela ngebhakede lamanzi ezithela emzimbeni wangena phakathi emlilweni waxavuna uZing wahamba naye. Bathi bephuma nje emlilweni imoto yaqhuma bagxumela phakathi emanzini omfula. Sibona uGao esehleli nabo labantu basehlathini ebheka ifoni esikhwameni sakhe wadlala ingoma esifonini. Lokho kwathusa uZing ebona into angayazi iselfoni. UZing waba novalo ukuthi lento ephethe uGao kungaba into eyingozi wazama ukumphuca yona kodwa uGao wamkhombisa ukuthi lento ayimlimazi umuntu. Wamnikeza eyodwa kuma earphones bobabili balalela umculo ndawonye lapho uZing wazela walala. Emva kwemzuzwana embala uGawu walalisa uZing owayesezumekile. Wasuka lapho uGawu wasesha indlu yonke ngaphakathi ezama ukubheka imap engamsiza athola indlela yokuphindela emuva edolobheni. UGawu wathola leli tshe abasebenza ngalo kodwa elihlukile eliyispesheli elaziwa ngesephaya gemstone osethi cha uzohlala abuze uZing mayelana naleli tshe mayesevukile kulaleni. Ngakusasa ekuseni uZing watshela uGawu ukuthi lelo tshe kwakuyisipho sakhe asiphiwa uma wakhe ongasekho. UGawu ngokufuna leli tshe wazama ukuthola into azomkhohlisa ngayo ukuze amnike lona leli tshe. Wamnika ama instant noodles, ibhuku le novel ngisho ne cellphone yakhe ukuthi amshintshele amnike itshe lesephaya. Kodwa uZing wanqaba ethi leli tshe libaluleke kakhulu kuyena. UGawu waphoxeka kodwa waplana ukuthi ngcono uzolintshontsha leli tshe. Kwathi ngololu suku emini uZing watshela uGawu ukuthi ucela bahlangane endaweni evulekile namhlanje ebusuku khona bezobuka izinkanyezi ndawonye. UGawu wasivuma isicelo sikaZing. UZing wajabula wasuka wahamba. Kwathi ngololu suku ebusuku uGawu noZing babele belele otshanini bebuka isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi. Kwathi khona manjalo uzingi wagibela phezu kagawo wazama ukumkhumula izinto azigqokile. Kodwa ugawo wayiphusha intombazane wayilahla eceleni. Bobabili baba nempikisano enkulu. Kanti ugawo wayethukile ukuzwa ukuthi kule ndawo ukubukela izinkanyezi ndawonye kuchaza ukuthi kumele nenze ucansi. Wathi ezwa lokho ugawo wabaleka waphindela endlini. Uzingi kwamcasula ukwenza kagawo ngendlela ukuthi waphinde wambuyisela ekhejini elakhiwe ngezinkuni njengesinye isijeziso sakhe. Ugawo wachazela uzingi ukuthi ubengayazi yena leyo nto ukuthi ichaza ukuthi kumele bathandane. Wachaza ukuthi yena endaweni asuka kuyona kuba uwesilisa oshilo owesifazane bachazelane ngothando lwabo kakhulukazi magneta isnow. Uzingi walizwa isayidi likagawo kodwa still wayesamvalela ekhejini ngenkathi emshiya ebuyela endlini. Uma sibuyela edolobheni ushona noken babesahamba befuna ugawo abangamazi ukuthi washonayo baze babhekana la egingqikele khona imoto yakhe kodwa bangathola lutho. Uken wasebenzisa i-drone ukuthi ayihlole le ndawo kodwa ukulahleka kwe-signal kwaphazamisa ukundiza kwe-drone nanokucisha kwe-monitor kaken. Uken noshona baphindela la basebenza khona nogawo bafica umphathi wabo uLeanne nokuyilapho umthetho we-contract yabo emsebenzini kwakuwukuthi ugawo kufanele ahlangane noLeanne njalo emva ka-15 days ngoba ugawo ehlulekile ukuzohlangana noLeanne. Lokho kungakhosta 60 million. Manje ugawo sekuwusuku lika-13 alahleka. Wathi uLeanne uze la ukuzobheka ugawo. Ushona waqamba amanga kuLeanne wathi ugawo uthathe i-trip eya ezintabeni. Uzosheshe abuye. uLeanne wayengayikholwa kahle leyo nto watshela ushona noKen ukuthi ubanikeza 48 hours ukuthi bathole ugawo. Mase sibuyele emuva ehlathini. Uzingi uthatha ugawo umusa kwenye indawo ekhona ehlathini. Uzingi watshela ugawo ukuthi uyamthanda. Ufuna ukuthi bashade. Ngaleso sikhathi emthela ngebhakede eligcwele lenkuku. Kanti uzingi umzwe kabi ugawo mayethi abantu bashelana makunetha isnow yena ubecabanga ukuthi yigazi ngoba ublood ucishe ufane nosnow ngokwesichina. Ugawo wacasuka kakhulu edinwa yisenzo sikazingi wahamba wamshiya kanti uzowukwa indawo ecushiwe ehlathini. Waphinde ugawo wancenga uzingi ukuthi amdedele. Uzingi wabuza ugawo ukuthi uyavuma yena ukuthi bashade ngokuthi wayesenkingeni ugawo wavuma. Enkathi sebephindele emuva ekhaya ugawo wathola ucwezu lwe-drone kaken ephahla kwezindiza ebona lento ugawo waba nethemba lokuthi abangani bakhe bafuna yena. Ngaleso sikhathi uzingi embophe ngentambo emdonsi. Ngabo lobo busuku ugawo wavuma ukuthi bashade kodwa ngawo lo mzuzu ugawo wayibuza yonke imininingwane mayelana nale ndawo lapho waze wathola ukuthi kukhona imbobo yemfihlo yokuphuma. Wacabanga ukuthi kungenzeka kube imbobo ezomsiza ukuthi abaleke. Ugawo wezwa futhi ukuthi kule ndawo banendawo yokuphuza iwayini. Wacela uzingi ukuthi amthathe amuse kuleyo ndawo yewayini. Ngempela basuka lapho baya khona. Engazi uzingi ugawo wakhipha ama sleeping tablets okungamaphilisi okulala wawathela kulelo wayini azolalisa bonke abantu bala ehlathini mabephuza lelo wayini ngoba bezobe beshada ebusuku. Uzingi wanikeza ugawo itshe lesapphire stone njengesipho sakhe somshado. Ngobusuku obulandelayo uzingi nogawo babesebeshada esefunde nomdanso wakhona lapho uzingi aguqa ngedolo elilodwa watshela ugawo ngothando analo ngaye. Ugawo wamambukela njengonkosikazi wakhe. Emva kwalokho abantu basehlathini bajabula bacula leso sikhathi abashadayo ugawo nozingi babedansela izingoma zalapho. Ukuqeda umcimbi ugawo wabacela bonke ukuthi ucela ngenhlonipho baphuze bonke amawayini asezandleni zabo. Abantu basehlathini baliphuza iwayini elifakwa amaphilisi okulala lapho ugawo ayalichitha elakhe iwayini bengaboni. Ngemva kwamahora ambalwa bonke abantu basehlathini basebelele lapho ugawo alayisha isikhwama sakhe wabashiya wabaleka kuleyo ndawo yasehlathini. Wahamba njalo ehlathini ugawo waze wayifica ngempela le mbobo okuphunywa kuyona. Wangena ehamba njalo lapho ngaphakathi ebumnyameni wazophumela ngaphandle endaweni esimkhiphela idolobheni. Wanyukela phezulu entabeni wabona nezimoto into akade ayigcina. Emsebenzini kagawo uLeanne wayesebuyile eze kushona noKen abatshela ukuthi lo 48 hours abanikeze wona ukuthi bathole ugawo usuphelile. Kodwa ushona noKen batshela uLeanne ukuthi abazi ukuthi ugawo washonani. uLeanne wabanika iphepha lecontract ukuthi basayine leyo ndlu abasebenzela kuyona ukuthi ibuyele kuyena. Kodwa ushona wanqaba ukusayina amaphepha. uLeanne watshela ama-bodyguard akhe ukuthi awabambe ushona noKen ngenkani ukuze basayine amaphepha. Lapho ushona waphoqele ukuthi asayiniswe amaphepha nge-fingerprint. Ugawo wangena emnyango ngokuphuthuma ukuthi azobamisa. uKen wathatha leyo contract esayiniwe wayihlafuna ngenkathi ugawo ekhuluma noLeanne. Emzuzini engemkaki uLeanne wahamba. Ngesikhathi ehamba uLeanne ugawo waphuthuma ukuyogeza wabuya wazodla nabangani bakhe ababebhizi bembuza ukuthi bekuphi sonke lesi sikhathi. Kodwa ugawo wayefuna ukuvikela abantu basehlathini ebantwini ukuthi bangaziwa abantu basedolobheni nempilo abayiphilayo. So wayiziba lembuzo yabo wabaqambela amanga ukuze banganaki. Kwathi beqedile ukudla, uGawu wabakhombisa itshe lesephaya alithole kuZheng. Ushona noKen bathi bebona itshe abakholwanga, waba beqala ukubona isephaya stone enkulu kangaka. So uGawu wanikeza uShona lelo tshe lesephaya kanye nenhlabathi eyisampuli yalapho asuka khona ukuthi bakutheste. Kwathi ekuhambeni kwesikhathi bobathathu bayovakashela umalume kaGawu, igama lakhe uWen, owayesehlala ekhaya labadala. Bagqoka amacostume amaclown ukuthi bazojabulisa abantu abadala, kodwa akungijabulisi mina lokho, kuyangisabisa. Uma sesibuyele emuva ehlathini, abantu basehlathini sebephapheme emva kokuqulekiswa ukuze iphilisi lokulala bafuna uGawu. UZheng wayephatheke kabi ngokulahleka kukaGawu, wathola nokuthi ulahleke nalo lelitshe kade lifuna. Wabatshela ukuthi uzoya khona edolobheni ayozifunela yena uGawu. Kwathi owesifazane oyisekela lakhe uYan He wamnqabela ukuthi aye edolobheni ngoba abavumelekile ukuthi baye emhlabeni wangaphandle, kodwa uZheng wamncenga ukuthi uyacela ukuya. Angempela uYan He wathatha uZheng wamphelezela emkhiphela ngaphandle komgodi, kodwa wayesamncenga ukuthi aqaphele abantu basedolobheni. Waphumela ngaphandle wahlangana nowesilisa okuthiwa uYitihan, owayi-social media influencer owayefisa ukuthola owesifazane ozosebenza naye ukuthi abe yi-co-host yakhe. UYitihan ngokubona indlela agqoke ngayo uZheng nanokuphatha umcibisholo wamcela ukuthi asebenzisane naye, kodwa kunalokho uZheng wanikeza uYitihan ikhadi elalisale uGawu ngenkathi esehlathini elalinefone number kaGawu. Wazama ukufonela inamba esekhadini wathola ukuthi uGawu usekhaya labadala elingekho kude nalapho bekhona. Watshela uZheng ukuthi bangene emotweni, wayeyisaba nemoto kodwa bangena emotweni bahamba bayobheka uGawu. Bathi sebesekhaya labadala, uGawu wabona uZheng wasuka lapho wabaleka ngaphambi kokuthi ambone. Wacasha emva kwezihlahla ecabanga ukuthi uZheng uzela ngoba ezobheka yena. Ngokulahla ithemba uZheng wahamba waphuma ekhaya labadala ngoba engamtholi uGawu. UGawu wahluleka ukuyibamba wathimula. Wezwa uZheng, uGawu waphumela ngaphandle waziveza kuZheng kodwa egqoke icostume yamaclown. UZheng abonanga ukuthi uyena uGawu, wambuka egxumagxuma ehamba uGawu. Lapho uZheng wayesadidekile ukuthi inhloboni yomuntu le. Emva kwesikhashana uZheng wabuyela emotweni kaYitian. Lapho wayesadideke khona uZheng ngento ayibonile, uYitian wamtshela ukuthi amaclowns akusiyona amaclown ngempela, kusuke kuwabantu bangempela abasuke begqoka amacostume beyisithe ubuso ngamamask. Kalo mzuzu uZheng waba nesiqiniseko sokuthi leli clown kade libona kade kuyena ngempela uGawu. Waphinde wancenga uYitian ukuthi ucela amphindisele khona ekhaya labadala. Bathi sebephindela ekhaya labadala kanti uGawu nabangani bakhe basebehambile, uZheng wasala ephoxekile. UYitian watshela uZheng ukuthi ucela ukumthatha amgodukise amuse kubo, kodwa uZheng wanqaba ehlezi kupavement ngaphambi kwekhaya labadala ethi uyomlinda azabuye uGawu. UYitian wamncenga kodwa uZheng wanqaba. Emva kwesikhashana uGawu wayeseyisola ngokuthi akazivezanga kuZheng obezomfuna. Wancenga uKen ukuthi ucela amtholele ilocation. UKen watshela uGawu ukuthi uZheng usanoYitian eduze kwekhaya labadala. Wadriver iphindela khona ekhaya labadala. Na uGawu wabona uZheng ehlezi emvuleni ngaphansi kweumbrella kaYitian. Wamisa imoto, wavula iwindi uGawu, wamemeza uZheng. Wethuka uZheng ebona uGawu, wamxavuna nge-shirt. UGawu waqamba amanga wathi akashawa umuntu emvuleni. So uZheng wakhola lowo manga kaGawu wamdedela. UZheng wangena emotweni kaGawu baya kubo kaGawu. Bathi bengena kubo kaGawu, uZheng wakhipha umcibisholo wakhomba ngawo uGawu, kodwa uGawu wazama ukumpholisa. UZheng watshela uGawu ukuthi akabuyise itshe lakhe uzofuna lona, kodwa uGawu wamziba ngokuthi amnikeze ikhekhe emsulela ngokcream wekhekhe emlonyeni. UZheng wezwa into angakaze ayidle enoshukela, wakhohlwa nya indaba yetshe. Wadla ikhekhe, walidla ikhekhe uZheng. Wathi eseqedile wazulazula endlini ebuka izinto angakaze ayibone. Wathuka ebona isilwane ku-TV ecabanga ukuthi sizophuma, wadubula i-TV ngomcibisholo wayiphahlaza iscreen yafa. UZheng wanaphaza waqeda endlini esaphaza umcamelo wokugcwalisa indlu ebona izinto akazazi. Ngosuku olulandelayo uShona wafika ezovakashela uGawu, wethuka ebona indlu ingcolile zonke izinto zihlaphazekile. UZheng wasondela kuShona edla ama-instant noodles. UShona wathatha indishi yama-noodles kuZheng efuna nokwazi ukuthi ubaya le ntombazane nokuthi ihlanganiswa yini noGawu. UZheng wacasulwa isenzo sikaShona, wamxavuna ngobuso, wambamba ngezandla ebusweni, wamphakamisa. Wathi esekhala uShona, uGawu waphaphamiswa umsindo wokukhala. Waye downstairs efuna ukubona kwenzakalani, wafica uShona eboshwe ngoblanket evalwe nomlomo. UGawu wamqaqa ngokushesha. UShona wabuza kuGawu ukuthi ubaya le ntombazane ehlanyayo. UGawu wadonsa uShona wamusa endlini yakhe upstairs, wamchazela konke okwenzekile ngenkathi elahlekile. Wamchazela nawo ukuthi uZheng moyindlovukazi yesizwe lapho abesifazane bephethe khona izwe, abesilisa belandela ngemuva. UShona wayengayikholwa lento ayitshelwa uGawu, kodwa wabuye wacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uqinisile mayesebuka nomcibisholo kaZheng. UZheng wezwa kukhona ongqungquza ngewindi, wethuka wayebona ukuthi uYetian uzile la ekhaya. Uzingi waphuthuma ukuzama ukuvula umnyango kodwa wahluleka. Engazi kuvulwa kanjani. Wayibamba ihandle yomnyango, wayidonsa ihlephuka. Wazama kodwa wagcina ehlulekile. Ukuvula lapha emnyango, wabona kungcono ukuthi umnyango avela ukukhahlele, awuphule wonke. Ugawo noShona bezwa ukuwa komnyango, bagijima bezobheka kwenzakalani. Ugawo wacasuka ebona uYetian ekhaya lakhe, wamdonsa wamkhiphela ngaphandle. Kodwa uYetian wala ukuhamba, wathi uyazi ukuthi uZingi usuka kulabantu basemgedeni ehlathini. Ugawo wethuka ukuzwa lokho, watshela uYetian ukuthi angasondeli kuyena. Wabamba uZingi baphindela endlini naye. Ngosuku olulandelayo uGawo wathatha uZingi wamusa esitolo seyimpahla ukuthi agqoke izinto ezijwayelekile. UZingi wazama ukulinganisa izinto zokugqoka ngenkathi uGawo ephumela ngaphandle ukumnika iprivacy. UGawo wathuka ebona uLeanne umphathi wabo, wayesaba ukuthi uzobona ukuthi ubani uZingi. Wacasha ngemva kodonga, wethuka esebona uLeanne ekhuluma noZingi. Le ndaba iyaqhubeka kodwa mufuna ukubona ukuthi kuzoqhubeka kwenzakaleni kule part elandelayo. Sicela ungakhohlwa ukusubscribe.
Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos like this.